Shaka to do the trap, you to my head, to rub a panga yunga. Shaka to do the trap, you to my head, to rub a panga yunga. uratumaguza mu ibarabara wambaye amakaravati kugira gute abantu bakibaza ko wowe uri hinzu regire mugira uhinyuke genda toilette publique no mugore umwaboneshe ariko undeke
basi tworoshe ibintu basi ntama sibyo jewe nzoza ndaguha ibanza kwanza umvire jewe uko tuje muri toilette tuguhija nijana
uragwaye mu mutwe
nuko tuguhija nijana tukuriya hako twoje gushorera publique hariya abantu nawe hari ubahanye tubanye
neza yari muri contre ya mafaranga y'inzu gusa
none ko twareka basi inshaka ni soke rimwe cyonyene sinzosubira nuko ni nyeri
mwe cyonyene nyeri mwe cyonyene
sinzosubira
basi ngirita kwanza nakaruri hanze ndinda gusohoka
banza kwanza twumvikane ntambwe no gusi kumugoro banda guhamera iwawe ariko mwugurure
kumugoro basanga api
kumugoro ba 18 midi
18 aho uranze nyuma ze kumpa wewe
18 midi uno munsi
genza bade fatiraje ariko rote nuko
yaka nabo nini cyaje abantu babagabo tuko twafikana uri ko ndakurondera inzira
umviriza jewe ikanibanda
ndiro kagoma ya ujya muta banza kwa banza nini kugurura kaka kufuri yinjire aheze ibyo ibyamutse je nawe harugabo rero
uri kuraza mure aha no biva muri kuntera imbanza
jamahira yawe dayaguha kandi ukabona ntayaguhaye imimero yanje ya WhatsApp ucufuti wawe
cyane namvuye
no futi nimero nimero yawe ni yindi
aho ucu jewe ucu ko ari cushaka
je shaka amafaranga niyo yugurura ha
oya
ameza ameza biri uri hinzu
mutabasi ndataka
ndataka
je wabonye ndi mbaye
ndane kabuga
sindi nyene rupa
yego
urumva rero urampiranya amafaranga mugume mutagata mumeze neza mu ndi
wanje atani tafanga ngoro ba 18 midi nza kuba ndayaga
nda nenu
babanza wihangane nawe
hani ndero fisi
kela neye no ko ya ya
ya ya ya ya ya ya ya
ya
ya ya ya ya ya ya ya ya
Okay, hang on.
Bravo. Bravo, you're crying, isn't it? You're crying, isn't it?
You're crying. Kandi niwibagire yuko ndashoboye turashoboye guhurira mu ibara abantu babona ko fise de plasma hakungurutse nawe gira ukereka kuturenza kwa muntu abihindura urumva rero wewe jewe ndakwijeje ubu sinishutse ameza abiri nukuri akwiye atatu nzoya kurihira rimwe atatu nzoca ndakurihira rimwe jese nzosubira kandi kurenza ameza atatu oya
ubura rekuza ubwanwa ukumva amahoro je ata amafaranga wampaye
musi nzuya ureka amafaranga
uzoya amakwavuganye sangapi kwavuganye sangapi
nifyo no musi byo byo rega biragoye rega
bizwitere webe ntazo rero ngo ntibikunda
basi
basi ndabona rero havumpinduka gira ningoga usohoke
wi we gira ningoga abantu uyu mutama afise umutima mwiza ni handi nyene usanga izo kwibati isimu zakoranye ko naye handi uyu mutama afise umutima mwiza ndabona ndakubwira ukurinda kwijeje ameza atatu nzo ya guhera rimwe kandi rero nyizere je burya mbere hari giye jewe nsanga
burya wumuraza yuko twebwe atangoranye tugira
ingorane muratsi fise korane muratsi fise ariko
tsuratatawe sohoka sohoka nugare
ubukare kandi
ndagusubira kuyugurura wowe dizite uzanya amafaranga kombo ni migambi yiwawe na niyo kunyiba amahera
ya ya mahera jenzo ya guha sindiko ndimo
nakubajije
none ni warubona nka misi yose nga
kirazira gusuma mu Tanzania
ntacho basi ubu nzoza ndaginuze nzoza nda yumurimana uri
umurimana
wowe ukoze kuzana mu bashya
n'ibyo mu byamagana
gitazashye gutanga napfuwe
ngibiju
bisa
Shiri bantu gende mu kutane nyita. Bada kubwire nta ukuri guhari nyita. Sivyo. Amahera yawe ndiko ndayaronde. Nakubwiye mu mezi atatu. We ahubwo uri kuri gora no kugara no kugurura. None je nanje nasha kuca nza kandi kugurura. Ugurura hagume huguruye amahera yawe mu mezi atatu je nzo kurira rimwe.
No,
Urakere wiga joshuru wanza, abantu bagatwega ibavuzi gashuha. Urakere mu moderate ya joshe birori, akagukorera urubanza nibagirwa, abatumire bagatabiyo ngemisho kubaho. Nuhangayike, rondira ILDEPHONSE COMEDIAN, umu moderate abica bigacika mu mamanza, abizubugeni, mariage, izo gukwa, dot, kutwikurura, n'izindi mbazo zitandukanye, zabiza amashyirahamwe, cyangwa abantu ku giti cyabo. Wifuza na urubanza rw'amateka ntiwitinye ibiciro ntibivuna rondira ILDEPHONSE COMEDIAN kuri nimero za telefone zikurikira uteranya 257 61 53 85 ni nazo za WhatsApp mwaragize imanza mugabo sizi mwararose abaryoshe imanza mugabo si ILDEPHONSE ILDEPHONSE COMEDIAN you the best.